ngibingelele kumthando wezemidlalo ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ngalesikhathi makuthi suku lakho lokuqala ukuyona le channel awenze kanje awulike i-video bese ke uya subscribe kuyona i-channel yoba fethu ke isizoqala ke i-season entsha laphana ka 2023-2024 laphana ke ngayo u-August sizothi nje impela mayiqala inyanga ngomhla ka 4 kube kusuka lokho nama-transfers impela ke aseqhamuka okugcina ke manje ngoba inyanga isiyophela nje ama-team impela siyagoqa ekuthenene ngobani abaphumayo obana abangenayo sibheke laphana ke iqembu le-Orlando Pirates indaba nje ayivele khona ke osukini la izolo udaba laphana ke la insizwa laphana uGoodman Mosele Goodman Mosele impela ke kuthiwa ke laphana ke usejoyine ke laphana ke iChipa United ngokweloni Orlando Pirates imbolekise laphana ke kwiChipa United emasontweni amadlule adlule insizwa ke iyakhala ngempela ke ibalisa ngosizi ke lo mndeni wayo ife ibona ke ikusasa layo neOrlando Pirates engathi ke liyafadabala kodwa ke luckily insizwa ke isibolekisiwe ke laphana kuChipa United okusho ukuthi ngempela ke i-career yakhe iyaqhubeka ayifi sithemba ukuthi ke insizwa izofika idlale kahle kakhulu ke laphana kuChipa United ngaleyo ndlela ikwazi ukuthi kephe iphinde ke iqhubekele phambili sibone ke futhi noma ibuye kwi-Orlando Pirates kodwa nje isazokwazi ukuthi ke iyiphuve laphana kuChipa United ukuthi ke ungumdlali ke obalulekile bese ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho like i-video bese uyasubscribe kuyona i-channel mina nawe sihlangabezana kwi-video elandelayo sale kahle. Thank you.